Yazi kuhlezi kushiwo kuthiwa imali iyagezana. Uma kunjalo pho indaba ufinance minister wethu nje. Hey akamubi kanje umfo kaGondongwane ngathi wayencela iboza, iboza lokuchatha. Iboza lokuchatha mokade ushonelwe, ushonelwe engozini. Hayi 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 ngeke ngeke. Yazi ufana noba, ufana noBlades Mande. Ukuba uBlades Mande wakhulela impopo, washiswa ilanga. Ngabe siphethe amawele ku-cabinet, amawele ngokubi. Hayi 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 ngeke ngeke ngeke. Yabo moya ka-finance minister wakho uGondongwane, I'm sure ekamereni lakhe nase-bathroom lakhe ibuka sikho. Ayekho umuntu ongazibuke nje. Ha ha ha. Mubu minister, mubi ngathi ichopho. Yena ngisho lele lidayisa ethawini, ngisho lele olithatha khona emfuleni. Hayi hayi hayi. Yeyo unkosikazi wakho unesibindi. Abo unkosikazi wakhe fanele kube uyena oyophatha amaphoyisa.